Yomoleni guys, namkelekile nonke kwezi chisape entertainment yazebhlungu inhliziyo yami after ngibukeleke i-recent episode of Isencane Lengane. It does seem as though wonke umuntu guys or close to uthando is toxic. After kushe imoto kaSiyacela, wonke umuntu, wonke umfazi wakaDlamuka ublema uthando ngokuthi uthando wadecida ukuthatha impahla zakhe nengane yakhe aphindele eThekwini. But i-reason yokuthi athathe impahla nengane aphindele eThekwini abasayibheki ukuthi ingane yabo uSiyacela wadecida ukufeba wahamba nemoto, of which le moto from the get-go kwakuyimoto kaThando, but because uSiyacela wayithathela phezulu wenze ngathi yakhe uthando wayiduba. So kuningi guys, I think also ubabuDlamuka wherever he is naye he is fighting uthi nje if uthando cannot have this car and awufuni ngisho ukumfundisa ukudriver, then no one is going to have this car. So the wives abakaDlamuka bathi uthando uyena lona owenza ukuthi ishe imoto, because umfazi wakwaDlamuka is not allowed ukuthi avele ahambe nje isinoma kanjani. And ubabuDlamuka before ashone washo ukuthi uma uhamba la kwaDlamuka uphuma ngebhokisi, awukwazi nje ukuvele uhambe. So muhamba udecide ukuthi mina ngizodivorce uSiyacela, you will die. So that is what they were saying ukuthi that is the reason why le moto lena ishile, because ubabuDlamuka either ebefuna uthando noma ebefuna ukumfundisa isifundo sokuthi awukwazi ukuhamba, awukwazi ukudivorsa umuntu, a husband yakwaDlamuka. So it really broke my heart mengizwa uSiyacela esithi yena into ebeyiyele lapha eThekwini ukuyolanda ingane kuphela, ebengenandaba nothando. In fact ngalesikhathi overheatayo imoto uthi ngeke ngacabanga ukuphuma ingane yami ngikhiyele uthando phakathi ngimshiye lapho. Guys, lo wakhohlakala umuntu uright uSiyacela okwangempela ke manje. Uthi nje that thought ngathi esh uthi ngengezibe, uthi ngengezibe ngimvulele aphume. So I'm really heartbroken over last night's episode. Ngathi uthando guys angathola usizo from umoja love ke manje at this point, because abantu that are elders I don't think bazokhona ukusiza lengane le uthando. Abakwenzayo nje ukuvuna ingane yabo uSiyacela, and kuningi guys okwenzakala. Remember uSiyacela wa decide ukuthi yena uzoshintsha isonto likababuDlamuka alenze iTarven. So kuningi guys. So your thoughts, let's engage and ngizonibona on the next. Bye.